Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yakakanya. Kandi dukomeje kubifuriza umwaka mushya uzababere mwiza kandi munawubonemo ibyo mwifuza byose. Mu makuru yacu ya none turongera tugaruke ku ntasho abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakomeje kutugezaho bifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza. Mukanya turazibagezaho ariko duhereye kuri aya makuru. Mu Burundi abagabo bagera kuri 200 bo mu ntara ya Kayanza nibo bamenyekanye mu mpera z'uyu mwaka ko bahohotewe n'abagore babo bashakanye. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Agateka k'abagabo karahungabanywa mu mihinga itandukanye ntara ya Kayanza, byemezwa na bamwe mu bagabo biyemerera ko bakorerwa mabi n'abakenyezi bubakanye. Una mugabo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bamusanze ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yo mu buraruko bw'u Burundi, avuga ko atakenshi atevye kubera yuko umukenyezi wiwe amucura bufuni na buhoro.
Ego cane ni kuvuga ko amabi abagabo twe dukoregwa ahakuru ni kwiganza kw'abagore mu ntumbero yuko bataronka aho bavuga, twe bafise aho bavuga bakumvirizwa, ariko twebwe abagabo itonka aho twitura ngo twumvirizwe. Mpaje nihereye ko ibyanje n'ibirebire kwifuza kurara mu kabare utavuga ngo ndi umubose ndiko ndasorora canke se n'umunsi mukuru mfise, kwifuza kurara mu bubare nkarondera umuntu ku mugoroba ngurira icupa rimwe nkariteramako bibaye ngombwa kugira ndabikunorirarako, sintahe muhira kubera atabona bantashe bivanye n'umugore muhira nsanga yavyimvye akangana inzu yose tutanashwanye.
Muri iyo ntara ya Kayanza haribonekeza kandi abakenyezi bati ngo bagasigira abana bagabo bahora bubakanye. Unoyaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ari mu bo vyashikiye.
Ewe uyu dusanga iciyumviro nuko gusa umubabaro utangana. Nkajewe ku ruhande rwanje ngaha aya umbona ishusho ni nk'uko bokwereka bafle igaragara itagira mu mikoro bivanye n'umuryango w'iwanje. Ego kuko nkajewe ubu uya ndibana mu rugo bivanye n'umudamu wanje yagiye antana abana yaransigiyemwo mu bana yansigiye yaransigiye umwana afise umwaka umwe n'ameze 9 gushikana n'ubu umwaka n'ameze 3 araheze uwo mwana yigenda muretse. Urumva narahohotewe harageze naho jewe mvuga ati umudamu wanje kwanshwani yakabagiye ngiye kumucura yambwiye ngo wewe ntitukiberanye bivanye kagateka kabo baronsingira ngo karenze abantu babagabo.
Abagabo muri iyo ntara biyemerera ko bahohoterwa n'abakenyezi bubakanye, bavuga ko batagira gitabara. Ni mu gihe abakenyezi bobo bakorewe mwene ayo mabi basanzwe bafise ibigo bitura. Ibibabaza bamwe mu bagabo bavuga ko bakorerwa bafatiye ku gitsina.
Nukuri twebwe twararushe, abagabo twe twararushe nukuri. Ntaho dufise twitura, n'uwo tubibajije yaba umugenzi duhanuje avuga ati abagore nibo bagezweho. Twebwe ntaho dufise twitura, ariko abadamu bobo barafise ikigo cabo bitura. Ndavye ni message mbi turiko turatanga mu bana ubwa mbere bwo. Ubugira kabiri hageze aho umudamu uyu wanje yifuza kuntorera imbuga itakabwira umuntu ko azonchumita umunsi natashe naborewe, byaranshiye umutima. Urumva ko ari inkuru y'incamugongo. Kumbure Imana niyadufasha tukaronka abadufata mu mugongo. Twebwe twaragiye hamwe turiyoroganiza nk'abakorerwa amabi y'abagabo, turatanga ivyumviro hirya no hino. Turabona ko abagabo n'ukuri muri kazoza tuzogira aho dushitse natwe, kugira ngo tubone neza na neza yuko dufise natwe aho tudodora bakatwumviriza.
Mu kibano na cane cane abakenyezi baremeza ko iruhande y'amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme, abagabo nabo nyene bayakorerwa naho arababigira ibanga. uno mukenyezi yayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abifitiye gihamya
naho abigeme cangwe abakenyezi bahohoterwa mu rugo birashika n'abagabo gasanga birababaye ko barahohotewe ariko ntibikunze kuja hejuru cyane kubera umugabo nyine aguma yihagararako kugira ngo ntibimenyekane ngo bisatire bije hejuru kugira ngo mu kibano ntibimenyekane cy'abandi bagabo ngo babimenye kubera bice biboneka yuko mengo nta jambo afise akumva mengo aragayitse
amabayi afatiye ku gitsina agena ingaruka mbi mu rugo abayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika badondagura bimwe mu bica bishika mu miryango uno mukenyezi n'umwe muri bo agira ko atanga n'impanuro
yaba ari hohotera rifatiye ku mugabo cyangwa ku mugore biragira ingaruka mbi mu rugo urugo ntiruheza ngo rutere imbere indero y'abana iraheze ikagorana kubera uca usanga ubwo rugo ata muntu ahari aruhagarariye hanyuma ugaca usanga n'itunga rirasabagiye ni ukuvuga nta muntu usanga arujejwe ngo avuge ati ngomba kuruzigama umwe wese uca usanga yigira hirya no hino
bamwe mu baharanira agateka kazina muntu iruhande yo gushinga amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme hari abatanguye gushinga ayaharanira agateka k'abagabo Joseph Mujiji ari muri abo ashima ko hari abagabo batanguye gushirijwe hejuru bavuga ko bahohoterwa mu ngo agasaba ko abajejwe intwaro bogerageza gukinga ayo mabi afatiye ku gitsina kugira aranduranwe n'imizi
bavuga ko abagabo hago bagabo bose bakivuga ngo nawe ko bayatera imbere bakije rero hariho igikuba gikomeye cyane abantu bokora nuko mu nyigisho baronka giye kubaka ingo mubashiramwo ingene bobana ingene bokinga amavi afatiye ugitsina kuko karahara mu ganti bacura abantu ntibafise inkuru zikwiye ingene abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa bo baho ingene baremwe n'ingene mu kibano babifata hanyuma abo bantu bo mu ntwaro umukuru mutumba niwe ahinda kurongora ingo kuko n'umugabo n'umugore mu rugo bafise ubutumwa bahawe n'umukuru w'igihugu bagiye kuragana icyo gihe ubwo butumwa ujya kora ko baburanguye umukuru w'umutumba umukuru w'umutumba amenye ko ingo zose amenye ingene zibayeho kuko nicyo kintu cya mbere ajejwe amenye ko umutekano utabaye mu ngo nta mutekano mu gihugu buhari abitanye ko kigenda muri komine hakiri kare bitarayangarwa y'amatati yawe udutse n'ibisanzwe mugabe kibi nuko yangara bigateba
ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango ku rwego rw'intara mu Kayanza gitangaza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2018 gushika mu mpera z'uno mwaka w'2020 abagabo 195 bakorewe amabi Florence Ndikumana umuhuzabikorwa muri ico kigo akamesha ko mu ntumbero yo kurandurana n'imizi amabi ashingiye ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo ariko harakogwa amahimiriza makomi
2021 uko tutangira nako abakunzi bacu bakomeje kutwoherereza ubutumwa bifuriza abavandimwe babo n'inshuti umwaka mwiza reka ubu tunyarukire mu ntara za Makamba Bururi na Rumonge twakire izo ndamutso
yewe ni twaniranye bagira la degonde nabamvuka muri province ya Bururi commune Songa najaka nifurize umwaka mushasha umubyeyi wanjye ari muheka muri komine Songa akaba yitwa Ntinyitwa Angela nifuriza umwaka mushasha mukuru wanjye aba mu kirenga yitwa Ntakirutse Imana Pesi nkamubwira ati Imana imwongere umugisha muri uno mwaka mushasha agugwe neza yagize neza nifuriza umwaka mushasha inshuti n'abagenzi zose aho ziri muheka muri komine Songa zose sinabadondagura ngo ndabamare hari uwitwa Sandrine Niyimpa Nkozaline Sabimana Sabina n'umuryango wiwe uritagara bose ndabaramuki n'abari matongo bose muri izore muheka bose
jewe ni kwa gatatu hotatu mvuka mu ntara ya Rumonge komine ya Rumonge umutumba ni Rukinga hanyuma jewe akazi kamisi yose ndi mu foroma nagomba gutasha rero ntaje inshuti n'abagenzi nabifuriza umwaka mushasha w'2020 ubwa mbere nohera ku mugenzi wanje yitwa Niyukuri Venisa hanyuma akaba ari wenyine w'abana banje ubwa kabiri nca ngenda ku muryango wanje ni mukuru wanje yitwa Habonimana Onesime ari ibuyengero ikirama hanyuma uwa gatatu ni Nasutimana Joseph ikaba nyene ari imukirama uwa kane bijatabukwe yitwa Nyandisimiyoni ari munyabitanga komini ya Songa Uwagatano ni mabukwe yitwa Baranyikwa Mirika. Na wenye nari mnyabitanga. Anima uwagatandatu ni umunu adotwara treteri. Mesesha mta distrikte Matana. Uwindwi ni umusisi adotwara nyene mukarele kububuzi ka Matana yitwa Proje. Umunani ni titire wanje Santa dosane umweka yitwa Zomana Siriro nabo dukorana bose. Hanyuma uwicenda ni Buramatari wo mu Rumongi. Hanyuma bose ndabifurize umwaka mwiza w'2021 bawurambemo.
Ndabaramukize neza yitwa Segerine Diogene. Nari nifuze kwifuriza umwaka mushya ababyeyi banje bari mu Kabimbira muri komine ya Rumonge aho muri zone buruhukiro. Umubyeyi wanje papa akaba yitwa Ndayizeye Marake hamwe na Nikimaye Esterine. Inyuma y'ababyeyi ndifurize umwaka mushasha abantu tuvukana bose nyina bacubi ya nyumba. Ndatahiza abanyeshuri twiganye primaire ngaho nyene kuri ecole primaire mu Kabimbira. Ndatahiza abarimu banyigishije ngaho kuri iyo primaire. Ndasimbiye ku mugara. Ndatahiza papa wanje mutoya na mama wanje mutoya bandetse. Papa yandetse ku mugara yitwa Asheri akaba ari prefet de discipline kuri lise mugara. Ndatahiza na mama mdogo wanje ari ngaho nyene ku mugara yitwa Ediroza akaba ari umwigisha wo kuri mugara ya gatatu aho nyene ngaho ku mugara. Ndatahiza abanyeshuri twiganye kuri lise mugara hamwe n'abigisha bose bose bo kuri lise mugara bagiye bandera nabo ndabafata nk'ababyeyi banje. Ndatahiza abo twabanye ku mugara mu karere ka Kabyiru twibaniye neza bose ndabatahize bose abanyumva bose ati zengera ni video zena arabatahize. Ndabifurize kugira umwaka mushasha mwiza w'2021 baze bawuronke mwico bipfuza byose kandi nkabipfuriza no kukomera mu gakiza hanyuma twongera dusengeranira. Murakoze cyane mugira umunsi mwiza.
Nitwa Niyukuri Venisa ndi mu Rumonge ku Rukinga. Bwa mbere ndatahije mwebwe muduhaye umurongo ndabifuriza umwaka mwiza. Hanyuma ndatahije kandi ababyeyi banje bari Isonga Munyabitanga n'abavukanyi banje bose ndabifuriza umwaka mwiza baze bawurambemo. Ndatahije mukuru wanje yitwa Ndihokubwayo Pauline n'umuryango wiwe ari Bujumbura mu Kanyosha na mukuru wanje Ndayinginga Sifa ari mu Cyangwe n'umuryango wiwe wose. Ndatahije kandi muyomba wanje ari mu Cyankuzo Niyukuri Rike. Ndatahije abakorega bose twiganye aho bari hose ndabifuriza umwaka mwiza. Ndatahije Mushinga nawe wanje Gatoto Wadashi mani muhezagire muri uyu mwaka n'abana tuvise mani ziduhezagire tujye tuburambemo. Nabo bose banje ndabifurije umwaka mwiza n'abo tubana mu rupangu bose aho bari mani zibahezagire namwe murakoze cyane.
Akazina nitwa Ndayiragije Fanuel duherereye aha muri komine Songa intara ni Bururi. Reka duhere intasho aha nyene ku gatumba aho duherereye. Ndatangura kubone umuntu azwi ku izina rya Nyandwi Eri umudandaji akomeye cyane w'amayinite. Hama ndasinda hirya gatoyi aho bita mu Ibumba ndahabona mwigisha yigisha abana neza cyane ari ku izina rya Fideli. Ndatuga haruguru gatoyi ndabona Samyeri ndamanuka gatoyi hepfo yanje na uwo bita Radani cansingira hakurya ndabona umuyobozi uyobora neza cyane etablissement yacu ariwe Vena. Ndasingira gatoyi hirya ca ndahabona Cyongera Esperance araho Ibuvumu ndahabona Maraki ndahabona Izayi cambona uwo bitazira Neftari ndamubona ndamuramutse cambona Norma cambona Vena cha singira haruguru gatoyi kuri Centre de Santé kanca ndahabona uyu muntu muganga Odas ndamyipfurize nowe ni nziza cyane. Nimbire yapfo gatoyi yaho ndabona umuntu azwi kwizina ryana Ephraim ndayihimbaze ni bon frère ndamwifuriza umwaka mushasha amacha ndahabona z'amirizi z'amirizi ndakuramutse nawe ndakwifuriza umwaka mushasha ndateba gatonyisha nsimbira mu rumugi ndahabona umutamazwi kwizina rya Hakizimana Celestin ni mukwiza tunga aho kugicimi ndamuramutse nche mbona Vitali aho kumutambara ndamuramutse ndikunda mwifuriza nawe nziza cyane na bonane ama nsimbira ibusebwa ndahabona Gilbert Gilbert ndakuramutsa na Diodoni muri kumwe ngahe gusebwa nce nkakira gato y'umukubako kwibubamfu ndahabona Kabodro ndakuramutse nawe ndakwifurize umwaka mushasha wa 2021 nari imwe kuberwa amacano ubuntu cyane umukungu ndahabona dogo dogo batagira Cassius nawe ndakuramutse cyasimbira kuri kaminuzi bujumbura ndahabona umugenzi wanje nkunda cyane yitwa Peresi hariho na Steve hariho ba Donavine nkakira gato aho bita mu gihugu cya Zambia umugwa mukuru ni Rusaka ndahabona Administrateur François ndahabona uwo muntu Pierre Grandfrère ndakuramutse ndahabona Erize ndamuramutse ndahabona Ezekiel ndahabona Johasi nawe nyine ndakuramutse ndahabona Eliakimu mwaka mushasha ama changaruka gatoyi ndahabona abadirecteur bose nyine kuri mu byarange Jeremy ariwe administrateur nawe nyine ndakuramutse chambona director nyaniki arahambazanga nawe nyine ndamuramutse chambona abashefu do zone Erizenda ndakuramutse ndakwifuriza umwaka mushasha
ni pangu ndabavuka muri komine mabanda intara ya Makamba umutumba mubundo nkaba nizi ibijyanye n'indimi mu gisata beta langue literature anglaise ubu bene nkaba ndi umushomeri nitegereje rero umwaka mushasha uwitwa Nyabendahirere akora ngaho muri BFB n'umugera wa BFB Makamba mucumi viatere n'umwigisha abangamye ni Makamba nkatasha n'umubyeyi wanje mutama yitwa Sindayosikari mukuru wanje yitwa Kabura Violet n'abahungu tuvukana twa Shukurani Celeste na mushikanje yitwa Nyabenda murakoze ni kuvuga muri uno mwaka mushasha nabifurije kuri byose bakora bagira amagara meza ego nuko
je nitwa Josue ndi mu bandi ndaha muri komine Songa intara n'Ibururi ndano bita Rutundwe ndifuriza umwaka mwiza abantu ndabona umuryango w'iwacu wose aho ruriyizi nkaja cyane cyane abantu barahi Bujumbura mu Kanyosha ndabona abagisigo ndabona mushikanje araho nyene ariho umunanje araho mu kibitoki cya Rugombo n'abandi bose turi kumwe ngaha ku mutumba wa Rutundwe n'abanyakiryama nabo twaha dukina na Vore abandi bifuje umwaka mwiza cyane yuko uronkamwo ibyo bifuza byose donke pra yabo yose kuyogena neza muri 2020
iyo kusenge François ashaka gutarasa inshuti n'abagenzi nagomba mpere kuri imwe bw'amenyesha makuru ndoge ugatumba muri komine Songa muri zone Muheka mbone mutwara ariwe mutama w'uwanje chef de zone ndayiragijerize mbone n'umutambukanyi wiwe ndabyabona Dafroza mbone n'umubyeyi wiwe Nyarugwa Sadoke ndamutashe nti Noel nziza n'umwaka mushasha mbone Nyadverifaza ari ngaho imurambi ndamubwire nti big up sana umwaka mushasha mbone Ndekengera Hamoni avukaho nyene Muheka ngaho imurambi primary mugaho ubusi ahengamye ari Bujumbura ngaho mu Gatumba ndamubwira nti big up sana ama twagiye mbone muvukanyi wanje itwa Nyabungiyo Christophe ndamubwire nti big up sana ndabifuriza umwaka mushasha ama mbone abo turi kumwe ngaha muri Zambia umufanzi nkunda cyane yitwa ntacho nagize Penier ndamubwire nti wirambire mbone umugenzi yitwa Ejida Vuki Makamba turi kumwe ngaha i Zambia ndamubwire nti big up sana nawe nyene mbone abafanzi ngaha mu Rumonge Shimini Mana Pierre tuvukana mu kugwanje big up sana n'umutambukanyi wiwe simbe umunyabitanga mbone umuryango wa Pasteur Juma ndababwire ni big up sana birambire kuramwanje Claude kuranga ku hopitali Burundi nduge ngaha ku kijyama ndahawe n'umuganga Jiriye avura ngaha ku kijyama ndamubwiye nti big up sana nawe nyene Imana imurinde baruke kumusuize mbone umuryango wose uhari ndakubwira nti komera munyomba wanje Fideli ngako muswizi nawe nyenda mugire ibe byiza mushikanje madame Claude ngamo nyabitanga nawe nyenda mugire ntugire ibe byiza ngamo murumoga Kizimana Celestin ati gute mugabo kudakoma ego membone samirizi ndamugire nti nibiki nibiki mwaka mushasha dogo dogo ngai mukungu bimeze gute abumbone abavukanye banje nkunda cyane ariyo Darse ariyo bita Fridoline tijike nawe nyene ndamugire nti nubwo wagize agisijimani rakubona mani barinde ama zimenga kumuhuta ndabone niyo rukundo Angeline mukazana wa kideka ndamugire nti komera abafanzi bose bari ngai murambi banyandweri bafanweri kapodoro ndamugire nti big stuff sana vitari kumutambara Jojo ni ngai murambi niko rero nagomba nifurize umwaka mwiza wo nkunda cyane ariho ndamugire nti big up sana murakoze imani barinde
yako tina kanje nitwa ndikuri muri ntizi aba mberereye kayogoro mona ya makamba aba nashaka gutashya muri uno mwaka nagera ku twitter umwaka mwiza abasagira amahoro umutekano amagara meza eka ndetse n'icyunga kwitunga cyambereye mu mutima uwa mbere akaba ari umufatani wanjye yitwa Ivoka uwa kabiri akaba ari mama wanjye ari mu Rwanda uwa gatatu akaba ari papa wanjye ari mu Rwanda uwa kane akaba ari papa mudogo ari mu Rwanda uwa gatanu ni Grandfere turi kumwe ngaha mu Kayogoro n'impunzi Teofile uwa gatandatu ni umwana wanjye iranetereje akesha ubu butumwa nabifurije amagara meza amahoro umutekano iterambere ibyo bafite byose mu mwaka w'2020 bakiragira hamwe n'umwaka w'2021 bafite amagara meza
yego mege niko niyoregerero ni dasi ubu batazira bagatamba muri komine Bururi ahantu ku mutumba Dungu porotesi ya Bururi wa mbere nifurije umwaka mwiza n'umukuru w'igihugu w'u Burundi nitambukanye n'abana be na mama wacu ari muri Amerika namusiganga ari mu cyara mu Bujumbura n'umuryango wanjye uri mu Mabanda n'i Bujumbura mu Kanyosha yamwebwe abakozi bo kuri radiyo y'Itanganiro yishyurwa umwaka mwiza mu by'umubano muri Imana yarongore yakomeze ubu ngo tuvuge ko n'iwacu muri zone bamba no muri zone munini n'amagaderi yitwa Nina aba i Nyagatovu na mama wiwe yegefu ari mu bubiri ndabifurije imigisha itanzwe n'imana na jyewe ndayikuyemo
isa ndashime Patrick aba ndi muri komine Rumonge zone Rumonge kuzi nkayamba aba nifurije umwaka mushya umuryango wanje nifuriza umwaka mushya abigisha banje dukorana nifuriza umwaka mushya abasegiteri banje tubana muri cyateye nkayamba nifurije umwaka mushya na TCE na DCE baturongoye muri ntara yacu na kumwe yacu mu by'uburezi abose nabifurije ko turubwira n'imigisha n'imizagiro ibikorwa byacu twifuza gukora uwo mwaka aba nkifuriza kandi na barumuna banje bakiri muri Tanzania nifurije umwaka mushya n'umuryango wa mujomba wanje bari muri Amerika nifurije umwaka mushya na muramu wanje Amisi n'umugenzi wiwe bari muri Canada na Miruho n'abanyina ari Norvege nibagiye na mutekanje abakumutambara amakumari izo bose nkaba ndakurije umwaka mushya kugira ngo ibikorwa byiza
njyewe nitwa Ndayifukamire Emmanuel nkaba mvuka mu ntara y'abakomine Burundi mutumba n'ikiremba nifurije umwaka mushyashya madamu wanjye n'umwana wacu akaba n'abandi nyine dukorana ngaha ku ibara barareone dasi matito nyine bacuruza nkanjye n'abarongoye intwaro ngaha iremba abanifurije abarundi bose umwaka mushyashya bazoba baronke mu matanu bose n'ababanyi bose tubana ku gatumba ndabifurije kuronka amahoro bazoba baronke mw'ibyo bashaka byose
jewe nitwa n'intunze cyose batagira jokeri ndashaka kwifuriza umwaka mushyashya ababyeyi banje bari hari isonga muheka kabla piyeri jirani yuhire nabo tuvukana bose ati bonane inshuti abanyi abagenzi abanyeshuri bose twiganye kuri koleje muheka abanyeshuri twiganye kuri lise rubanga abanyeshuri twiganye kuri lise kominale buruhukiro n'abanyeshuri
sarumbeviri na mirongoviri na rimwe wavero mwa kwa matano vuki. Abarundi rusangi ndabatahirije hamwe bose bagire umwaka mushasha ariho cinjare beri ari ngaha turi kumwe muri Malawi ariho umwunga babita Mandepu ari ngaha hirya gato yikurija muri tawuni ariho Marake niyo gushima ari muri Zambia Ferikisi ari South Africa ariho Baltazaro ariya muri Belgique n'abandi bose nabanifurije umwaka mushasha abamenyeshamakuru mwese mwese muzubabere umwaka w'amagara meza w'ibikorwa byiza murarandikwe muri cyose na hose murakoze
senditswe niyosaba angesa nkabamba Makamba mu ntara ya Makamba umutumba wa Makamba ya kabiri abadifuza gukwifuriza umwaka mushyashya ubwa mbere inshuti n'abagenzi ababyeyi banjye abo dukorana ku ishuri n'ahandi n'abo tubana basanzwe banditse izina rya Ange Sanesa nk'uko bashoboye kurangiza bakagirirwa amahirwe bagashyira kurangiza umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri bagashyika muri ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe bayifuriza ko babera umwaka w'imigisha umwaka w'imiyegagiro ibyo batashoboye gushyika ko mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri abagira batera intambwe babyunguke muri uyu mwaka mushyashya utanguye.
Nterereye ku rubanda muri komine Bugito mu ntara ya Makamba nitwa Mutandaho. Mutandaho nifuriza umwaka mushasha abamenyeshamakuru bose, nifuriza umwaka mushasha umuperezida wacu nyakubahwa Evariste ndayishimiye n'uburongozi bwiwe bwose n'abarundi bose bakunda amahoro kwa Bujumbura. Inshuti n'abagenzi nkifuriza ababyeyi banze umwaka mushasha mwiza, nkifuriza abo tuvukana bose, nkifuriza umwaka mushasha abanyarubanda bose aho bapfa bakagera ibabara abari mu mahanga bari kuzirondera uko barondera mu mahanga abifuriza umwaka mushasha mwiza tuwuge ntiwutuge binda bipfuriza yuko boronka amahirwe meza kandi bagashobora gufata andi byo bari kubararondera bakabironka mu mahoro n'umutekano.
Ego akazina ni Hakizimana Tarcisse amvuka mu ntara ya Rumonge komine Buyengero. Nifuriza umwaka mushasha umutambukanyi wanje Nizigimana Janine hamwe n'umwana wanje Alicia abafyeyi Federico Christiana hama nkanifuriza nabo turi kumwe Asine Charlotte Janeti ego nkanifuriza umwaka mushasha abantu bose banyumva abanzi abanifuriza kuranigwa muno mwaka wose.
Nitwareze Kimimana mva mu ntara ya Makamba komine Makamba mva ku mutumba w'Inyankara. Ndifurije umwaka mushasha mwiza Edide Mawe nayo. Ndifurije umwaka mushasha umupasoni wanje ni urukundo. Ndifurije umwaka mushasha abazeyi banje eka n'abagenzi banje bose. Namwebwe ndayifurije umwaka mushasha mwiza nkabifuriza kuzogira umugisha muno mwaka muzoronke ibyo mwaremu wifuzamwo Imana ibahezagire.
Ego muri kumuvugana na Erasten Nijimbere imbere avuka muri komine Kayogoro nkaba ndi Imakamba kuri Sante. Bo aba mbere bo twifuriza umwaka mushasha n'abarundi bose muri rusangi hanyuma tukifuriza umwaka mushasha ugwaruka dusanzwe turongoye muri koperative Sangwe hanyuma turifuriza umwaka mushyashya abavyeyi bacu hanyuma ndifuriza umwaka mushyashya abavukanyi eka n'abagenzi bose aho baherereye baba bari mu Burundi n'abari hanze. Abo bose ndabipfurije kuzororanigwa no kuroga ivyo bipfuza byose eka Imana ije ibane nabo mu buzima bwabo hanyuma ibarinde indwara n'ibindi byose byota bibahungabanye.
Shuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru wayashyize hamwe ni Fasil Gabeho, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbaseze.